ungaziwa ngadodana. Izelona gele amasiko wasaziwa ngadodana. Izelona gele amasiko wasaziwa webayizi. What have I asked? What you know,
What you know, don't play with me, I'll call my past.